Huvo yo hlawuleka yi le ku tengeni ka nandzu lowu nga mangala hi xiyenge xo hlawuleka xa vulavisisi ku kanetana ni tikhampani to tala leti nga hakeriwa mamiliyoni 22 wa tirhandi ku basisa ni ku fafazela swo dlaya switsongwatsongwana eswikolweni swa le Gauteng. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng yi soriwe endzhaku ka ku kumeka leswaku yi tirhise kwalomu ka mamiliyoni 431 wa tirhandi ku fafazela ni ku basisa eswikolweni. SIU va endla xikombelo xo va tikontraka ti herisiwa ni ku tlhela ku kumeka mali leyi hakeriweke swi nga fanelanga. Hi Khotavuxika, xiyenge xo hlawuleka xa vulavisisi xi endle xikombelo xo va ku yimisiwa ku tirha kumbe ku pfala tiakhawunti ta tikhampani ta mune. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng hi mpfhuka ka nkarhi wolowo yi cince nhloko ya xiyenge xo xa vanhundzu ni ku kuma vukorhokeri eka tikhampani, murhangeri wa switirhisiwa ni murhangeri wo khomela wa xiyenge xa switirhisiwa swo engetela ni ku seketela mpfuno.
The SIU compared the amounts to the respondent service providers to those paid to service providers at other schools appointed before the procurement process for the provision of similar services. This comparison showed that the fees paid to service providers appointed under the procurement process were 11 to 27 times higher than those paid to the other providers.